esimirinda lyo omuliro guwedede ko ddala
tesimulatesobolakukwatalifanlwatulina
na power bank ane muveewo mulabire wali magali amazzi g'omukisanga tageze gampe leeta ekimala sitaana amaanyi maazi ga mukisa era olina okubeera newaka n'amaazi g'omukisa sikolaki kyokka mwaleseyo akaveera